The Bible says that Cain, what time that was called, but the Bible says, Utiko had respect to Gomnigero, the Abin, the Pesco Akayin. As I am Pebu Kayin, Rosu go up Pebu Abin, as a result, he favored to Abin. And the Bible says, Saka become none to Kayin, Wa Kuneka, Wa Manam Sido, the Kayin Lord, the Bible, the Hamburg, Wasuku Kayin, Wa Mulala Undagua, the Kalamazala, Kayin Fika Utiko, Utu Undagua. The Bible says, Ukayin, Utiko, any clash alone again. Ukayin watata kuzi kamo zomika. But Abel watata ikusha. Bobabini babe konza uthixo. Bobabini babe tumisa uthixo. Lona uye nekusha. Lona uye nendoni nezikhomo zendoni zomhlaba. Nikhona abazalwane. As a result, ngozange amamkele uKayin nomnikelo wakhe. Wasuke wamkela uAbel kunye nodoni nomnikelo wakhe. Do you know why uThixo angamamkela? Because in mistake kaKayin wafunduzisa into uThixo ayiqalekisileyo. Ngoba ithi iBhayibhile ngenxa kaAdam kwathiwa umqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho. What you think about them because of Lenonians, Leonstaba, Utani, Ukaleki, see you. You call them as well. Walking like a cane, what food would Tata was in Carbos and Kaleki's way? But woman is Chileno, who happened? And when I see, said, even Kaleki's way, or glory be to God, what should our son as he push up? What white John and Lutiko Yasuke have to boost in Kabolat? That is why sleeping from God about Karani chapter 2, verse 10. But Kalegi Suabonga about Kobe, give me 17 young tattoo. If Kalegi Suabonga, give me 17 young tattoo. Oh, about Kobe, give me 17 young tattoo. But Kalegi Su, who can't offer to come again? What food is this car? Zonka, what food is this? If Kalegi Suabonga, the corner store was up. Akazange amkeleke uAbel kuThixo ngenxa yeBhetele. Banene mesi uba uAbel amkeleke ngenxa yomnikelo wakhe. Le nto abangela uba uKayin angamkeleke uThixo ngenxa yale nto wayizise uThixo. Wazise into eqalekisiweyo. Wamkela uAbel ngenxa yentoni? Ngenxa yomnikelo wakhe. Heyi ntoni lo mnikelo? Wazise igusha. Ngoba uKayin ngale ndlela wayeshumayela. Ndakuzixesha apho abantu baza kwamkela, hayi kuba benze kakuhle, but baza kwamkela ngenxa yegusha yabo. Ngoba uzawufika uYohana athi nantsi mvana kaThixo. Ngoba uThixo waninika imvana, then ukwamkeleka kwethu nokulunga kwethu kuThixo, it's not because masithina zibhetele, basamkelekile ngenxa yegusha yethu uYesu Kristu. But kunoKayin banamhlanje abasebhizi yimigudo yabo bafuna uzisa into eqalekisiweyo nguThixo, but kunehlobo likaThixo leza kwamkela nguThixo ngenxa yegusha abayizisileyo. So samkeleke uThixo ngenxa yale mvana inguYesu Kristu. But in the Bible, wasuka waba nomsindo uKayin. Ngoba lento sizoyenza kumxelelinyani izawenza abanye abantu babe nomsindo. Depend. Lento siyenza apha izakwenza abanye abantu babe nomsindo. Ngoba lo mbile egqithi emhlabeni angamkele kanjani lula hlobo. Ukuze ngoba kuthenga ani namna namasa karatana iphelele imizi ngenxa yakhe. Akakho randa mfana bephume ngene etrongweni. Akakho randa mnana siyamazi sihlala naye belokishini. But uThixo akathethi loo nto, uthi lo mnana wamkelekile, hayi kuba eBhetele but ngenxa yegusha yakhe. UThixo kwasekuqalekeni wayeshumayela that abantu baza kwamkeleka kuThixo ngenxa ye-offering yabo, hayi ngenxa yezenzo zabo eziBhetele. Waba nomsindo, aba bantu bobabini bayakhonza. Aba bantu bobabini bakakhonza uThixo, kodwa omnye wasuka wanomsindo. Then ezokwamkeleka. Hayi, mfundisi. Hayi, mfundisi, hayi. Uzawumosha icawa lo mntana. Then ezokwamkeleka. UThixo uza kwenza izinto zibaqumbisa abanye abantu apha.
So the Bible says, "Oh man, I'm sin to kaya." And the Bible says, "Bambula ala kuapi." Nanam sanje basikiwa abantu estawi. Basikiwa abantu nam sanje estawi. Inga abantu manom sin. Bano mna nusa mkuzika manale tawi. Because when you katelele lika manale tawi, aga peswe bilo zabantu. Utati swear reputation in a tower at the expense Zembilo's about. Listen, my friend, I am not ashamed to call you my friend. I'm not ashamed to call you my sister. I'm not ashamed to call you my brother. In spite of a mistake, I say you are my brother. You call us Tomoza.
Amen.
Amen. You call us Tomoza.
Amen.
Utiko tatam. I'm going to go to the house. But when's one child in cause he looks so happy in Utico? Zangans were looking at another look, see, but another man's look is from the young nigger work. Lacush. Nicholas was up. But man only, nigger work, Lacush. The men are no longer there, he looks. She don't see if any don't go. Uapheli ukholo lwakhe lalungokwezimisebenzi yakhe but uapheli had faith kumnikelo wakhe ngenxa yoba wayenokholo kumnikelo wakhe loo nto yaze yambalela ekubeni uba ulilungisa nawe namhlanje ubalela ekubeni uba ulilungise ngenxa yokholo lwakhe kunemvana inguyesu kristu ngokholo uapheli wasondeza oyena mnikelo wamkelekileyo kubani kuthiko ehe
Kokholo apheli wasondeza kuye uThixo umbingelelo ogqithileyo kunokaKhayeni.
Wasondeza umbingelelo ogqithileyo kunaKhayeni.
awangqinelwa ngawo ukuba ulilungise
wade wangqinelwa nguthixo okokuba yena uyintoni nomela hlobo zam kukhona abantu abangqinelwa nguthixo uba ngamalungisa kukhona abantu abangqinelwa ngabantu ekuzokuxhomeka into yobana wena ufuna ungqinelwa ngabantu nakanye ufuna ungqinelwa nguthixo kukhona abantu ababona njengamalungisa emehlweni abantu but ngokathixo ngomalungisa abo
but thina sifuna ingqina lethu ibe nguthixo xa ejonga athi eli lilungisa njani ngokholo kwimvana enguyesu krestu
uthixo wayingqinelayo nje iminikelo yakhe ngalo ke efile nje usathetha
efile nje usathini efile nje usathini efile nje usathini mamela bazalwane bam umyalezo wam nomhlanje endifuna utshila kuni because kuneendlela ezimbini abantu abasondela ngayo kuthixo ndithi kuneendlela ezimbini abantu abasondela ngayo kubani ingaba ufuna uba mkhanyele ufuna usondela ngemigudu yakho okanye ufuna usondela kuthixo ngenxa emvana kukhona abantu abafuna usondela kuthixo ngenxa yemigudu yabo kukhona abantu abanye sinto bana siyasondela kuthixo ngenxa yemvana balipha mina namhlanje uthe abulala ukhayele u-Abheli because wayeqonda usathana xa ufunde incwadi ka-1st John chapter 3 iibhayibhile sibazi ngale nto abantwana bakathixo kubantwana bakasathana uthi xa nithandana ningabantwana bakabani kukathixo uthi ningafani nokhayele lo yena wayengukamkhulu kutsho ibhayibhile yakho nayibhayibhile inento eyithilayo ngokhayele ngathi ukhayele lona wayengukabani wayengukamtholi khona bazalwane then no mfuna ukuza ne-secret usathana ekuqalekele nekho kuthelo wayefuna bulala u-Abheli kwangenxa yesizathu esiyi-1 wahlekezela ukhayele usathana wathi khayele khayele asikwazi umyeka nomfana aphile wathi ukhayele ngoba because uba uyaphila nomfana uzawuyazi indlela yokusondela kuthixo as a result uzawufundisa abantwana bakhe so masiyicibe levangeli kwastar he wanted to silence this wayefuna uyicima qhapho wayempucu khona usathana into wayengayazi efile nje usathetha igazi lakhe lalithetha because the devil from the beginning he was fighting the gospel wayengafuna abantu babenesitshiyelo yokuba abantu bayamkeleka ngenxa yegusha wathi masiyicime le nto masiyicime le nto mabangayazi abantu babahlale betrend kulethu uba abantu bangalunge kuthi xoxaemigudu yabo cima laa nto cima laa nto now the devil thought ndigqibile ngokhayeka ndibulela kanti into bangayazi igazi lakhe efile nje lalithethe but elakhe igazi u-Abheli lalikhalela i-revenge kodwa elikayesu likhalela inceba lithi wena ulilungisa lithi wena usikelelwe lithi wena you are blessed lithi wena khonte irongo ngawe lithi wena mhle lithi wena unamandla lithi wena khonte irongo ngawe sanomhla ndifuna uqonde apha ekukhonzeni kwethu zimbini iindlela zosondela kuthixo yindlela kakhayeni nendlela ka-Abheli umingawo liwena